Tēnā koutou, e te ātua, tēnā koe. Kia rangi nui rawa ko papa tua nuku, tēnā kōrua. Te whare e tu nei, tūtonu, tūtonu, tūtonu. E ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Kia tātou te honga ora. He mihi rangatira, tēnei kia tātou. E ngā manuhiri, mā kaimahi, nau mai, haere mai, ki tēnei hui. Ko rangi totu te maunga, ko pūpoki te roto, ko waitamata te moana, ko Forest Hill te kura. Ko John Mau taku ingoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Hello everyone, we give thanks to God and to the Sky Father and Earth Mother. Thank you to the building that stands protecting us. We welcome our ancestors and those of us living. Greeting to our leaders, our guests and staff. Welcome to this meeting. My mountain is Rangitoto. My lake is Pupuki Moana. My sea is the Waitamata. My school is Forest Hill School. I'm John Mowak. Thank you all.